That number one
four became Kuno.
Inkulu indaba ethinta ke u King Nuba usekhona sikhuluma naye emsakazweni Ukhozi FM.
Yimu King Nuba wema ngeke nilunge
imina u King Nuba.
Hayibo yini manje? Ubani usahlela kana nami?
Awungazi na?
Hayibo ngokwazelaphi?
U King Nuba lo u boss wazibili boco umuntu ogqoka kahle ezweni. Njengobani nje ogqoka kahle kanje? Umswipeeni ngisho nani ngangiswipe no 300 rand ebank engangiswipela ngawo 50 rand cash ukhona. Nganondla ngiyondlana njengobani nje ezweni uKing Nuba lo uBoss wezibili bo
wema ngase ngaqhuka kahle ezweni wema uKing Nuba nje ayayay wema ezweni wema ithi wena khosu yazi nje ngase ngaqhuka kahle ezweni wema ayayay wema
yeah Ngaze ngaqhoka kahle ezweni ayayay ngaze ngaduma ezweni ayayay hey King Nuba
ezweni niyaphila ezweni bakwethu
awu siyaphila mfethu ezweni shota ngezibili boqo mfethu shota ngento ezimnandi into ezikhala kahle kodwa base sondeze wena sithemba konke kuzohamba ngendlela
hayi ke angibonge bakwethu sefikile umsayitheni uBoss wezibili boqo uKing Nuba umuntu ogqoka kahle ezweni wemonga sento aqhoka kahle ezweni ngithi yimi uKing Nuba oyimi inkosi yenu nje bafane bami ngeke lunge oyoyoyoyoyoy wemonga ezweni
uKing Nuba ugqoke njengamanje
njengamanje ngilahlela isicathulo esidurayo le akazi bangafishona igama kepha nje bese aphithe imbuzo engu-4 lezo nawe ngaqasha nje uzokwelusa
isicathulo esibizayo kaphuma imbuzo ezingu-4 ne
hey
madod alright no siyabiza and then yini enye igqokela phakathi kwesicathulo
enye ngiyigqokile la uBrandwood iblukhwe lestolment la liwu-3.5 ke lami imangiliwasha ngiliwasha ngo-500 after ngiligqokile namanje ngizawuliwasha uma ngiqeda ukuligqoka ngenhla ngigqoka ishethi lami lepholo la liwu-3,000 nalo aliwashwa ngamanzi angiyigqoki into ewashwa ngamanzi
imadod inkosi lena esinayo bathi inkosi yebili boco
inkosi yamabhinga
inkosi yamabhinga
angathi blashile futhi nobukhosi bobusakazi manje angathi yabona nabo ngizobuthatha
usufuna ukuza lapha emsakazweni uzothatha ubukhosi bakhona manje
ngaba ngizile emsakazweni inkinga ngivinjwe umthetho we-COVID bengifuna uzobuthatha bukhoma nje ubukhosi ngoba blashile ubukhosi bonke nje ubukhosi ngiyabuthatha nje ngifica blashile ngoba nabo amabhinga afica blashile kwenye indoda ngabuthatha obezwe ungafika utamatisi belahlile la kwa gospel ngabuthatha ezincekweni abazi ngena utamatisi engisasho ngiyangena ukubiza amadama abantu
so bonke ubukhosi ezandleni zakho manje
hayi bonke ubukhosi obami futhi ngekusashintsha nje ngithi we monga kaze ngaphathezweni mina umphathi mina umswayitheni ngoba nabezimali imali ngiyayiphatha bakwethu angazi ukuthi ngizothini imali into yami ngiqwa kahle konke nje okwami nje ezweni akekho futhi osazokushintsha lokho
Lensizwa ayaziwa kuphela eredweni ayaziwa kuphela enkundleni zokuxhumana njengoba sazi ukuthi lensizwa yakabhalela lapha ku yakazi noma yabhalela noma kwenzakalani kodwa ngayibonisa ivela kukhumbula ekhaya uma kuthi akazuze mhlawumbe awilalele lensizwa ibambe kancane nje King Nuba
Sanibonani babukele emakhaya igama langu King Nuba ngibhalela kukhumbula ekhaya kuba ngifuna ukufuniswa Ngifuna ukufuniswa uLokhuzana. Ngifuna ukufuniswa ukuthi kade wahamba akusazi kodwa wahamba mazi nami uhamba nini kodwa kuthiwa wahamba yena. Ngifuna ukufuniswa yena. Sengikhohle nomuba kodwa nalijika lalegama. But mani khumbulile ukuthi ubancane ezene ngikhumbuze ukuthi bako nje lo ngimfunana nami sengimkhohliwe or wena mawuzazi ukuthi yafuneka usho. Kodwa ngathi
PK uzokusetha
King Nuba uzokuzingela zafika ku television wemfethu
lapho kangakabutholi ubukhosi
awuqale phansi mfethu sikwanqamuka ngifuna ukuzwa kahle uthini ngale clip
kwabanzima kakhulu ke lapho ezweni ubukhosi angakabutholi lapho ngangisakhohlwa yonke into ezweni ngathi ke ngembethe ubukhosi ibo lobu ngilandelayo ngabuthatha-ke zonke izinto zase ziyalunga-ke ezweni
oh wawusakhohlwa ngaleso sikhathi ne So lo muntu ngikhumbula
kakhulu yonke into angiyifosa.
Lo muntu amfuna namanje wagcina umtholile.
Eh bengisafuna igama lakhe but ngizobuyela kini namase ngilitholile igama lakhe yabo.
Okay, ngithemba ukuthi singakaphumula uzobe usutholile igama lakhe. Kodwa mhlawumbe ngifuna ukuzwa leli lakho ke mfethu King Nuba, leli gama liqhamuke kanjani? No King Nuba lo simbonayo nje ukuthi uqhamuke kanjani wonke lomqondo ngoba usudume kakhulu mfethu.
King Nuba ikusho ukuthi igama nje kwakukhona umkhosi nje into yayikhona nje umkhosi o King Banban, o King Banban. Nami ke ngase ngiyabizwa ke esoleni kwathiwa ngo King Nuba. Unuba lo isibongo sami yabo.
Oh Nuba isibongo.
Isibongo nje Unuba nase ngasifika flashile esikhona nobubani. Asifika flashile nase ngathi angizithathile sona ngoba sizimaka ngisidumise yabo. Angiyifuni into se uyithatha se right. Ngithatha nje lahlile into ngiyidumise. Esibongo ngisase ngasidumisa. Yabo.
Mfethu yazi phela isibongo saka Nuba bengingasazi. Uyazi mina mfethu ngize ngancinza producer wami la ukuthi uyazizwa ukuthi uthini mina mengithi Nuba ngathi ngithi Khuba. Because mina bengicabanga ukuthi mhlambe ngandlela thizeni khonto eyishoyo ehamba lapho. Bengingasazi isibongo saka Nuba sengiyasazi namhlanje.
Yeah, so nasimanje uba ngisho nje ukuthi ngasifita silahlile nje. Tshela sona.
Okay. Mana ke ekhakupu.
Ekhaya esemzimkhulu esigodini sasemajeni igama lami undabe izinto elinye uyamukela isibongo nje bese ngishilo Nuba.
And bathini ekhaya mawunjena eyo bakithi
abayajabula kakhulu ekhaya abayajabula kakhulu babona ubukhosi bami yize ke abantu abadala ke bengabunaki ubukhosi ke obunje but ke hayi banokunaka ngoba uma angivele ngimkhonzele manje ngoba ngafa esibhaxi ithe ngimkhonzele.
Uma ukuthi omkhonzela umane
uma mngxathi masibeni uma ungizalayo bese bekhona uma ngidala naye uma mhlanje wakadla mene umadla mene nginabo mama abaningi nabo ngabafika belahlini umuntu ozale sithenjini kufika omama banahlini kumama ngapha umama ngapha ngithola uma mhlanje naye ngimthathe ngithi ngomphathele into ene percent eliphezulu mase ngibuye ekhaya.
Mfethu angazi ba kunengoma engiyiphethe la engifuna kuyidlala lengoma wena ayizi kuwe kodwa lengoma ngoba wena ukhulume kahle wathi unayo imali iningi nakwi account ungaswipela wenza izinto eziningi kodwa lengoma le umude mude lo iculayo uthi udumo olungenamali wena ngiyazi unayo imali kodwa
hayi imali nayo kakhulu mina
lalela lengoma isho ke kuwe ukuthi udumo olungenamali
kuba nenkosi yazi ezweni ukuthi imali ikhona
Siyabuya kunomdlalo esafuna siwudlale nawe mfethu omnandi ngendlela esimanga sikwazi kwangcono sibabaze nedumela lakhe enkundleni zokuxhumana ha Facebook ngaphezu ka 400,000 abantu abakulandelayo ya ngeke nilunge emsakazweni Ukhozi FM ngihlezi no King Nuba isikhathi imzuzu ishumi nesikhombisa kusha lapha ke ihora lesithathu makhohle noma kanjani ke iDrive Ukhozi FM izobe khona mokuthi siyaphuma nje thina la kanti ku Twitter wonke manje umngenyawo Silwane Mthwalume ore hashtag kanye nawe uthi ubesathi ngimlinde kabe u King Nuba uthi ngifuna ngichazele ngalabafana bakhe uthe umtapo olwazi kanjalo no Thubhopho ezobuza kanti ubonga Alex Nxumalo uthi BK sengize ngaphuma elaboratory lapha eSpain ngoba bengifuna ukuzwa kahle lensizwa uthi angazi ke ukuthi ke amagaza sezo process obani ngompela uthi hayo seyoxola no dokotela olinda ama results esikoli uthi manje usuthu lapha esibhedlela eGateway Hospital uthi sevelwe waphumpela bazozwa ukuthi ngabe kwenzakalani la emsakazweni Ukhozi FM uthi uyamlandela kakhulu ke necast lakhe lapha ku Facebook King Nuba. Mfethu besibabaze balandeli bakho lapha ku Facebook ngaphezulu ka 400,000 uthema uposter ukuthi uzoba usokhozini ungapheli ngisho 10 minutes sibone sekunabantu abangaphezulu ka 2,000 asebe likeile into oyipostile laphana ungathini ngothando olungaka oluthola kubantu nje ningizima Africa.
Hayi angilisa ukubonga okukhulu ezweni ngibonga okukhulu ngobani angazi ukuthi ngingathini yabo baningi kakhulu abantu beyilokhuzana kabe bengathandi izweni kodwa bathanda umkhosi bami nje bezehlukene aqhubeke njalo nje banithande ngoba isazwe bayajabulisa njalo yabo.
Okay, kana mhlambe ke siyasibona abantu beqhamuka nezinto ezinhle, izinto esizithandayo nezisigcina sihleka njengoba phela siningizima Africa, siAfrica umhlaba wonke, sinenkinga eziningi, siyabathanda abantu abahlekisayo, abantu abasijabulisayo. Unama plan azokwenza ukuthi mfethu uhlezi ukhona nje endimeni ukhona egameni mfethu, ungagcini kade uyinkosi, sikubonisa uyinduna, sikubonisa ngalona ngisho iphoyisa.
Hayi, angisho nje ukuthi ngiyohle ngikhona njalo njengoba senimbonile nje ngivela kwembewu ngiyoba budlisa imali yabo owesisi labaya ngibanike 300 onginawo bank no 50 rand ngizoqhubeka njalo nje ningibone nabantu abaningi nje abafuna ukusebenza nami kuzo zonke izisori asazosebenza noking Nuba baculi bonke abantu njengoba nje sebenza nabo bonke abantu mina ezweni
khona ubuza la ezweni ukuthi wena uthe ezweni na imali imali yakhe la ko 300 angizwanga kahle noma 300,000 noma 300 noma 3 million awuchaza la ku 300
Beno 300 rand but manje seyikhuphukile sengongo 700 120 rand imali engiyiphethe njengamanje imali into engiyibhubhudla usuku nosuku yabo
hey madod ngoba vele uhlezi uthenga nje
hayi ngumswayithini kase ngumswayithini esweni wemo kase ngaswayipha kahle ngiyaswayipha nje la ngihamba khona ngiyaswayipha angazi ukuthi ngiyothini ezweni angibi nemali mina engaphansi ka 50 rand yabo
Bana ke khona sebefonela manje lana ngeze udumile ezweni wazi wafonelwe ezweni ay 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 he iyafonela lensizwa idumile uKing Nuba sesifuna ukuthi singeneke edlale naye epeleni umdlalo lo esifuna ukudlala simbuze imibuzo ukuze simazi kangcono lapha ke uKing Nuba kodwa mhlawumbe into bengifuna ukuyibuza la enye mfethu ngibona izinto ezithinta lapha ke iKing Nuba media ezithini inhlelo mfethu ngoba singathanda ukuzwa kabanzi ukuthi kwenzakalani lapha
izinhlelo zami nje ukuthi nje ngiqhubeke nje ngithuthuke njengoba sengishilo nje ukuthi sengibonile kwimbewu lapho engiphuphutha khona imali ngiqhubeke nje ngiveze nabanye abantu bakhona njengibaveza njengoba usekhona esebuzile ngabo uthi uPopo Mtapolwazi abafana bangakithi omunye wakithi wasekhaya uMtapolwazi ngiqhubeka njalo nje ngibaveza abantu abaningi njengoba ngiveza nezingoma sometimes ngiyaveza nezingoma zabantu umuntu ofuna nje ukuthi ingoma yakhe ivele kubantu angithinte siyokhulumisana ngalezo zindoda zemali usebenzeka ezweni
bethu siyathanda ukuyibona iqhubeka ngoba engikuthanda ukuthi ufuna ukuveza nabanye futhi othubhobho ngiyazi noshele nozuka bazovela kodwa kulungile phambili sidlale lo mdlali wethu friends udlale nawe asikale nje etole sikuthole lokuphuza umfethu ngathi noThai wakho Brown uqinye kakhulu kodwa for hay
lutho
ngathi lo 1.5 awukingi nje awukingi ngani ngani makubusisiwe umuntu owking umfowethu cha ungixolele king hey
angizokugweba nje noma u
Lalela mfethu kukhona abantu ababuza ukuthi uganiwe yini noma usuthathiwe yini kwenzakalani kulo department
lutho nje inhliziyo yakhe ngoba inamagumbi abaningi abatheleke bonke ezweni kodwa ifoni inxikusazi ke evela kuTV bayazi ngepagini ukuthi ngaye naye post
okay all right nakho mfethu ufuna ukubuza ukhethani phakathi kuka right uyangizwa ngithi ukhethani phakathi kuka osibara abancane noma omaskrikri
osibara abancane
uyangiphendula noma
ngiyabuza ila osibara abancane la nge understand ikona
cha osibara abancane le genge thanda umaskande kodwa sencane nje angithi uskrikri
hayi bomtapolo azifela nabo two popo labo ngikhetha bona
ukhetha bona ne
eh
all right ngabe ukhetha ukactor noma ukucula
ngangeke ngikhethe kokubili.
Hayi, thatha 1. 1.
Ukhetha.
Ukhetha ne? All right. Ngabe uthanda ukuthi mawugqokile uthayi ube khona noma ngabe bikho?
Ngithanda ube khona. Ikuthi isikhathi siyashiyana ngeke ngithi ube khona.
Uthanda ube khona uthayi ne?
Eh.
Okay. Kulaba babili ukhetha bani? Jumbo. O Dumi Mkokstad.
Ngikhetha uJumbo phela, inceke yami uJumbo
ngikhetha. Nihlanganisane
manje nje, uyena inceke yami le engiphethe nje manje, sihamba nayo izindawo senza nayo izinto, yabokeke ke ngikhetha uMkokstad.
Oh. Mana uJumbo yena ukuphethe ne?
Ya, uyena umuntu engisebenzisana naye manje.
No mfethu sibonga usikhonzele nakuJumbo lapho uthi ngithe asingenise. All right, namu nje umbuzo. Phakathi ke gospel nomaskandi ukhethani?
Ngikhetha umaskandi, maskandi ngiyabalahla manje uJumbo.
Yaba. Uchikele umuntu uhamba naye. So uhamba nomaskandi. All right.
Uhamba nomaskandi ezweni.
Okay. Ukhethani phakathi kwe G-string ne full panty?
Ah! Eu vou morrer. Ay, 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 wait. I'm getting fooled, by the
way. Oh, fool.
You're going to sing me, Ula. I'm going to sing you, Ula. I'm going to sing
you, Ula. Yo, hi, Ula, no. Uthe Ula, go fool, ne?
I'm going to sing you, option, Uba, best get for life.
Eh?
Sambo, if best get for life, I'm going to sing you,
Oh, go to Uhambo Luka full, ne? Full.
All
right.
This is Zulu, but it's string.
Hey, ask what she said, Father. Part of your coffee, ne? Tea, okay, Dad?
Coffee.
Coffee?
Yeah.
Is Kogo, no me capis?
Capis, he's again down by his hand. Soon as you can, I'm in Velinja, and you participate in school in Kogadona. I'm going to fish up my desk, and I'm going to go out this way.
I'm
going to have a vision.
Okay. Ngiyazi uhlanisa i entertainment channel laphana nje basikubonile nalapha ku YouTube ukuthi wenza kahle kakhulu abantu empeleni kaphela futhi 9 months uyivulile kodwa nje abantu osunabo baningi kakhulu abakulandelayo so ngifuna ukubuza ukuthi wena ukhethe audio media noma i visual media
ngikhethe visual media ngiyathanda nje ukuthi konke kubonakale
yabo okay generations the legacy noma uzalo
Uzalo ezweni. Sabe nginakhona ngathi iqwinje kwazi ba.
Nga. Uthi khona kuzalo ne?
Yeah, ngeke ngiyogijimisa sibula ba. Ngiyothatha umkhosi nawo nabo lokhuzana nabo onkonzi obukhosi bobami. Yabo.
Mfethu uzoba uzongena lapha abantu beyinkosi abantu abaactayo. Siyabonga ukuthi uzoba na James sakazweni Ukhozi FM. Mhlambi ini enye ongafuna ukuthi abantu bayazi nje ngawe mfethu siyigoqa inkulumo yethu.
Ngifuna ukuthi abantu bayazi ukuthi nje nginqeko nje umjidi nqeko inkosi yakho konke ngiyafisa ukuthi abantu ngisebenze nabo bonke nje basenshilo nje abaculayo abaactayo noma abenzani bonke nje basobele eduze kwami sizosizana nabo ngifuna ukusho futhi ngibonge kakhulu nje nabantu esangisebenzana nabo nje baningi kakhulu ngeke ngibaqede okubala kubo othabo mazubane onkosikhona mlozini onkokhele sibiya kani ngakhulu nje njengoba manje sekunoproducer wami ongiproducele izingoma okhulubenze umfana wathi lo eOlundi emahlabathini edlebe uproducer kakhulu ingoma oyizwayo nje uproducer uya njengoba lethi we ma esweni sakhitha kamnandi esweni oya uproducer na zonke nje ingoma zami ziproducer uyena ukhulubenze wanelisa ndikho bonke nje bani ngakhulu othandi makhawula ngibane ngakhulu abantu sisebenzisana nabo nje manje sisebenzisana naye ukhulubenze noJumbo manje abantu bangisizayo
mfethu siyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla uqhubeke nje ukukhule njalo ube yiking angazini ngalekwe king kodwa kulungile mfethu ngiyabonga kakhulu yazi
ekugcineni ngicela ukusho ukuthi bakwethu sobe semaqaqa ngomgcibelo abantu bayabona khona ithi ngemaqaqa ngesandle njalo Sunday, so let's phone Macaca from Chef to what was Joseph Gulamuru Pelamatuama to you. Gakasha no Kasha Babu, Tabanda Funo, Kasha, Aban Kash, Bazom Tinder, and Nago Facebook or email corner. The plantation Lambda go Facebook, Bankash, and Tigre, and Joba, Yoko put his Minimoto, Yoko Lara Kizin.
All right, it's more cool and fair to King Nuba, goes as Uncle Kuzas of Kumano, I'm Tola.
Small, we have three. Sure.